Everybody with your drum. Hold your drum, everybody. sawa hivyo?
Yes.
Ulikuwa mnangoja mvua inyeshe?
Yes.
Sasa kila mtu hapa ame